voices ya uya. Kuriku iluku. Nyasha zamari takawanzwa.
Karira kukura kwerido. Karira kukura kwerido. Watayitirwa namwariwe. Watayitirwa namwariwe. Darira kukura kwerudo. Darira kukura kwerudo. Watayitirwa namwariwe. Watayitirwa namwariwe.
Inyasha, 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 Inyasha.